The members of Prince of Peace decided that the Vikongwa parish should have a Pikipiki.
Aye, wanasema iki ambacho akikubebeka waliona jinsi ambavyo usharika umetawanyika na wakasema mnahitaji kupata Pikipiki.
Kwa niaba ya yenu